mhlawumbe ndishiye ningenamzali ma namvixi undishiyeleni na funa uhamba nawe mna kulo mhlawumbe ndishiye ningenamzali ma.
Suddenly mama mkha inoba nesihlobo ezo zakhe zithe nqa zangatyhafe wandisondeza kuye wandithi nca ndandimncinci ndimdala ngoku novici ndiyazinca. Suddenly mama malone ngaba ndiyaphupha ndakhula ikwitama kwenzeka ntona. I mean it's been quite a while now ndingambona mina uzelunyana kanti napha khoyo ucinga ntona mhlawumbi abona omnye umfazi mhlawumbi akasaseli. Only now, I mean, ebehleleleni ukuva kwami ebebutya bukhuphele kumama ndisesebeleni ebesiphana xa kuphela inyanga angakhuphi nefeni yazi ndiyarhalela ukhe sijongana ebusweni mhlawumbi waba sisikebi mhlawumbi waba ngungantweni le nto iyanditya qho xa ndilala naxa ndivuka ekuseni. I'm heading to success and I want him to be part of my journey. I so story though ndisiqale phakathi andikho sorry cause bekukho nobuthakathi akho story nobe life ndiqale phakathi mhlawumbi bengazenze beqhutywa yingawuza nerakathi.
Undishiyeleni na ifuna uhamba nawe mna kulo mhlawumbe undishiye ningenamzali ma namvixi undishiyeleni na ifuna uhamba nawe mna kulo mhlawumbe undishiye ningenamzali ma.
Suddenly mama mkha inoba nezihlobo ezo zakhe zithe nqa zangatyhafe wandisondeza kuye wandithi nca ndandimncinci ndimdala ngoku novici ndiyazinca. Nge-90s then it was evening umama phake njengephelo ndinqunge ecaleni kwakhe ndimhake andifunqula andiphuze uyandithanda kumo wakhe kuthe cwaka apha endlini umntu uzicingile zakhe watyhiliza umnyango ufikile utata neento zakhe with no reason espacini avele njatwakhe mnikeni ukutya kwakhe caba umama umoshe ngothetha tata mtsibele iziqondo neentonga zombetha umama phume phandle baleka kunetha ndithule tu I guess I was too young to handle that matter anyway ndakhula iJosi Klerksdorp ndazicula umama wabona oku noku ya uba ndiyakula wandisa kwinyanga ebimfuphi kanti umama katata ehleli nje all this time kanti uyandithakatha ndiyazibuza hayi bo makhulu ndiyenza njani into enje nam distant to dead yenye yezizathu ezenze kube nje ah. So story though ndisiqale phakathi andikho sorry cause bekukho nobuthakathi akho story nobe life ndiqale phakathi mhlawumbe bengazenze beqhutywa yingawuza nerakathi.
Namvixi undishiyeleni na ndifuna uhamba nawe mna kulo mhlawumbe undishiye ningenamzali ma namvixi undishiyeleni na ndifuna uhamba nawe mna kulo mhlawumbe undishiye ningenamzali ma.
Suddenly mama mkha inoba nezihlobo ezo zakhe zithe nqa zangatyhafe wandisondeza kuye wandithi nca ndandimncinci ndimdala ngoku novici ndiyazinca. Now kusemini ndisesightsee the next Sunday the Saturday before la mini zange ndiyithande hayi ke ngoku suddenly yangunqa kuthiwa ndiyabizwa ebooks i-emergency ingqondo yagunqa endleleni ndiyazibuza inoba yintoni ndicinga nojika nale teksi iyacotha ngapha ingaske ndide ndiyofika. Okay I'm here ndade ndafika at last yangathi ndiyaphupha when I was told my mom passed yazi yonke le nto indenzela intloni noba nawe apho ukhoyo uyazibuza ndithetha ngantoni. Well this is real obu bubomi bama yontsomi now I'm left to achieve everything she wanted to do for me. I so story though ndisiqale phakathi andikho sorry cause bekukho nobuthakathi akho story nobe life ndiqale phakathi mhlawumbe bengazenze beqhutywa yingawuza nerakathi. Mama
Oh.